akabari Friday from bitandukanye kabisa bya Friday from.
Friday show,
biryoshye urambwira ngo hasi muri koko kugira ngo yibye zahora irangira zagiye wabo every Friday yeah mabe mabo kwano usiye wala ibyo byiza bose kumbwira yeah ndere zakuka kabisa Friday, my brother, let's go.
Friday, turi kumwe.